Himnani le ndoda ngiphira ama drive. Kam kam ndizamela icebo. Ngabe ngathi unyisa volume. Go fi right right right. Okay, it goes. Naman kayazi kan babuze ndise confused ndingathi ningumuntu ohanjwa inkunzi ndakombe spoons. Bathi lo ngunyana wami okusalayo. Omakazi le ntwana kha bayithandabuze bathi bayibone ngebunzi igqithisele ngemfuzo obabukhulu bebunzi zimpawu zemfuzo. Tata, khanganinike nomzuzu uvele ngongixuthela umhluzi. Yaza ngikhumbula inomzuzu mna nilala nogugu, umntu wami ngududu. Ewe ke xa ndiphantsi kwempembeleko zebhuzi ndishushu. Yamba needudes ngobusuku andifuna ubuya neluzi ngange kandijonge nobuso mna ndiyendatsala kwasithunzi ngoku ke namandazi ze ninganibuzi ndiseconfused ndihanjwa yinkunzi ndakombe sibunzi bathi lo ngunyana wam okusalayo loo nto ilahla linentlahla yofana nqwa kulo dladla lithengelwa kuyo impahla kudlula iinyanga zimbini mna ndithenga impahla for le ntwana kodwa iyayo imali kasasa ithenga utywala ihandas nesavana yabona ke tata eke le ntwana yandala yaqava yaqala yatshaya ndithinde inqandi ibisala ndingatyholi ibhokhwe zelikhaya le nto nawugqiba ubasa nwafaka endlini amalahle ndifuna nam uke ndiyazi ze ke ninganibuzi nive kunjani uba confused bengathi uhanjwa yinkunzi ndakombe sibunzi ndibe ndisithi ngunyana wam lo okusalayo kwabakhona okusandungwana mhlani ifanisa nokhokho le ntwana ixhwegwe labhubhayo nalo elingalaziyo nalibona kwifoto eblack and white eyadukayo yazi sithe ukohlukaneni kwethu wamitha wazala amawele undifowunele seyisithi lelam elinkwenkwe kodwa ke namandazi ze ndingandibuzi ndiseconfused ndihanjwa yinkunzi kule ndawo apha ebunzi yo hayi phiri yatsho